tsa ka tlhogo ko morago Etma are bone BW ka phaza a phaza ba re a ona le mabelo rra pega motho ba se tle phaza kana ka rua kgwele sentle phaza o roka motho ba di gala kgwele phaza tsa ka tlhogo tlhalosa gore a ne goal kick tira motho tiro e bokete ka kwano phaza romela kgwele go ka batla ke wana la ga kolagano o tsara di nwa ba kgona ka mogoreletsa go ka pateletsa tsalo a goal kick bona gone fa sorry roka motho phaza
ene ke bua ka ene physicality eo ba tsontse gore banna ba Botswana
e ya re matsemo go seka metso tse le metlhano tlhapa se sa Eswatini ba kgona ka bona nno e heletseng ba fensa motshameko me wa tlhalosa gore ga o sa di ka George me aba motisa a to the rescue le ke wala ga tebo go kopelang ana sa migire ka se bakale ke wala ga thabo aba butsi are bona ba tla gore la bi le ke bona la ga prince prince ba tla phatla ba bona motho ka botlhale prince are bona bana aba sireletsa ka botlhale le ke bona la ga phaza tshose bontle go ka bona motsamo wa sapasana mebi